amutsiana tshile
tshe tshalo tsha mpurira lesana yaba tshe 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 sa esa lubule tshana aba tshe ba fhiwe tshana tshala nga pa buta tutu kuti tshe fhiwe tule tenta miro mfu ha takwa be tshana tshe takwa be tshana tshe mwebe utire so lubule tshana abantu wingi abalima abashitashishire ndabari bigana shibita bapolisha amashamba